Iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi ry'Amerika. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 48 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Inaha i Washington DC ni Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze makuru yacu y'iki gitondo. Ni ibiganiro tubategurira tukanabibagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Ibikorwa byo kwiyamamariza amatora mu Burundi byaraye bisojwe. Ejo ku cyumweru abakandida baba abigenga cyangwa abahagarariye amashyaka bumvikanishije bwa nyuma ingamba zabo. Abarundi nabo baba hanze bafite ibyo basaba perezida uzatorwa.
Uwazoza azofata ikibazo cy'umutekano mu minwe.
Azoba ari umuntu atavangura umuntu wari we wese amufata nk'umuntu. Abarundi bari hanze akabasubiza mu gihugu nabo bakaguma mu gihugu cyabo nk'uko n'abandi bari.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi baba mu nkambi ya Kavimvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho Sylvestre Ntibantunganya wabaye perezida w'Uburundi afite uko abona amatora mu gihugu. Izo nkuru ku buryo burambuye hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya ntimujye kure ya radio yanyu. Uyu munsi turawuharira cyane ibijyanye n'amatora mu Burundi. Turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugezweho na Aloise Bigirimana. Aloise bwakeye neza.
Abantu bashika kuri 27 barishwe mu bitero bibiri bitandukanye byabereye mu ntara ya Ituri no hafi igisagara cya Beni mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abategetsi muri ako karere bagiriza umuhari witwaje ibirwanisho Cooperative pour le Développement du Congo canke Codeco mu funyafunyo kuba ari wo wakoze igitero cya mbere cyabaye ku munsi wa gatandatu ushira w'Imana cyahitanye abantu 20. Kodeko ugizwa hanini nawo mu bwoko bw'abalendu wagirizwa kwica abasivile baharurwa amajana muri uyu mwaka wonyene. Igitero cya kabiri cyabereye hafi igisagara cya Beni cyahitanye abantu 7 cyagirizwa umuhari ADF ukomoka muri Uganda. Igisata cyawo ni cita ku mpunzi HCR gitangaza ko gushika aho umwaka ugeze ubu abanyagihugu bahitanywe n'indyane zifatiye ku moko muri Congo bashika hafi 276 hamwe n'ibihumbi 200 bateshejwe ingo zabo. Abategetsi muri Somalia batangaje ko bombe y'umwiyahuzi yaturitse mu gice cyo hagati muri Somalia yishe abantu bashika kuri 5 Muse Nur muramuwe hamwe n'abamucungerera ubuzima. Ni nyuma yaho umwiyahuzi yari ku gapusipusi yaseka imodoka ibarimwe mu gisagara cya Galkayo ku birometero 6 mu buraruko bwa Mogadishu. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab ntiwatevye kwiyemerera ko ari wo wagirizwa ico gitero. Nur abaye buramatari wa leta ya Puntland agira kabiri yishwe na bombe y'umwiyahuzi mu mezi abiri. Igihugu cya Madagascar cyatangaje kuri w'Imana umurwayi wa mbere yishwe n'umugera wa corona. Uwo mukozi wo mu bitaro w'imyaka 57 afuye nyuma y'amezi hafi abiri uwo mugera utangajwe ko winjiye muri iryo zinga. Madagascar imaze kuronka abarwayi 304 kandi perezida Andry Rajoelina yaramamaje ikinyobwa cyahinguwe mu gitegwa kama cya Artemisia yemeza ko gishobora gukinga no gukiza uwo mugera. Mu kiganiro kuri televiziyo Rajoelina yashikirije ko uwo muntu yararwaye cyane ku buryo icyo kinyobwa tacu cyari kumufasha. Rajoelina yatangaje kandi ko igihe Madagascar izohimbaza imyaka 60 yikukiye mu kwezi kwa gatandatu itariki ya 2026 icyo gihugu kizoba kimaze kuronka laboratwari igezweho hamwe n'ihinguriro ry'imiti.
Washington ijwi rya Amerika.
Umushikiranganji ajejwe iby'indege muri Nigeria yatangaje ko hafashwe indege y'Ubwongereza yarenze ku mategeko yo guhagarika urujya n'uruza rw'indege mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa corona. Umushikiranganji Hadi Sirika yavuze ko iyi kompanyi iyo ndege yari yaremerewe kugira ingendo zitumbereye gutanga ifashanyo ariko yafashwe iri mu kunguruza abantu ku nyungu z'amafaranga. Ntacyo iyi kompanyi iyo ndege ndetse na ambasade y'Ubwongereza barabivuga ko Nigeria yugaye ibibuga by'indege hamwe n'ikirere cyayo kuva mu kwezi kwa gatatu mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa corona. ushika ubu ifise abantu 5,506 bamaze kwandura COVID-19 hamwe n'176 umaze guhetana. Igihugu cha Benin cyaratunganije kuri w'Imana amatora y'indongozi zo ku mitumba naho imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi itayitabiriye. N'amatora abaye mu gihe hari ubwoba bw'umugera wa corona kandi hasabwe ko yunguruzwa ku bw'icyo kiza. Benin muri indwi yarakuyeho amwe mu mategeko yabuze kwirakwira ry'uwo mugera. COVID imaze kwandura abashika 339 na babiri bamaze gufa. Ibiharuro bya nyuma by'ayo matora yo kuri w'Imana byitezwe gutangazwa muri iyi ndwi. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yararahiye kurongora leta yiwe shasha kuri w'Imana. Ni nyuma y'umwaka n'igice waruheze ibya politike muri icyo gihugu byadadanye. Amasezerano yo gusangira ubutegetsi n'uwo batavuga rumwe Benny Gantz avuga ko Netanyahu azoguma mu kibanza cy'umushikiranganji wa mbere amezi 18 imbere yo gusubirizwa na Gantz.
Aloys Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru. Dukomereje mu karere k'ibiyaga bigari, uyu munsi turibanda ku matora mu Burundi aho ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya wa perezida y'abadepite n'abajyanama b'amakomine byaraye bisojwe. Desire Hatungimana yakurikiye bamwe mu bakandida mu bikorwa byabo by'ejo ku cyumweru, umunsi wa nyuma wo kwiyamamaza.
Agasimbo, umuyebe, intore, ingoma n'imbyino zitandukanye z'u Burundi nibyo byakiriye agatongwasa aho yasozereye ibikorwa byo kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu ku mugwa mukuru wa politiki Gitega. Mu ijambo nyamukuru yashikirije nuko uburimyi, ubworozi n'uburovyi bizohabwa ikibanza gikomeye, ariko amenyesha ko ataterambere na rimwe rishoboka igisata c'indero iyo gicumbagira. Ati kizokwitabwaho kugira ibindi navyo binaguke.
Intumbero yacu rero no kugwiza amashure, hanyuma leta igashiramwo n'ibitabo n'ibindi bikoresho fashanyigisho. Ivyo bizotuma kanovera k'indero kiyongera, abana baze baheza amashure bafise umuzigo w'ubumenyi, bafise umuzigo w'ubuhinga, bizobashoboza kugira icyo bafashe nabo mu iterambere ry'igihugu. Tuzokwihatira nanone kuraba ukuntu igisata cy'indero gitunganywa gushasha kugira ngo kaminuza y'igihugu ibe kanu kaminuza y'igihugu koko, kibe icyitegererezo, libe nituta riramurira igihugu incabwenge zibushitse zizoshobora kuja mu bisata bitandukanye byaba iby'intwaro canke by'ubuhinga byotuma u Burundi bushika ku ntumbero y'iterambere rirama, kuko aricyo cipfuzo c'abarundi n'abarundi kazi.
Ikindi gwasamenyesheje ko azoshira mu ngiro niyamara gushikira ubutegetsi nuko umukozi azohabwa agaciro mu vya akora kugira nawe abikora nezerewe.
Ingorane ya mbere tubwiriza kurondera gutorera umuti nuko twokwiga ingene imishahara yobumba abayihabwa uhereye kugutomora agaciro k'akazi kitwa yuko gafatwa nk'agahembwa make, icyo bita smig mu Gifaransa, kubakizi ni mpfunyapfunya w'amajambo salaire minimum interprofessionnel garantie. Amafaranga yaba ku muntu yakoze akazi kabayabaye, yaba ku bakora akazi ka leta, haba kuri banya kuba baducungerera umutekano, bose imitima yuzuye agahinda nta ubumbwa n'umushahara. Bizoba ngombwa rero ko leta twicarira icyo kibazo kugira ngo abantu babombwe n'umushahara bakorera, gutyo tubakingire agatima ko kurya ibiturire no kunyonyeza.
Abanywanyi w'umugambwe senere ahatari hake ntiborohewe kugira bashikaho mu ntara ya Gitega. Nk'abaje bava i Bujumbura bageze mu Giheta, abapolisi babahagaritse igihe kitari gito kuko Evariste Ndayishimiye, umukandida wa CNDD-FDD asanzwe avuka mu Giheta, ariwe yari agiye gusengera kuko no w'Imana mu mugambwe uri ku butegetsi bari babuhebeye gusenga kuko ibikorwa byo kwiyamamaza babisozereye kuno wa gatandatu kuri Etes Kamenge mu gisagara cha Bujumbura no mu ntara ya Ruyigi abanywanyi ba SNL bakaba batorohewe mu kwiyunguruza kugira abashyigitega kuko imodoka bitafuso bazanye gupakira abantu. Francis Rohero uwigenga aho yamamarije muri Bukeye mu ntara ya Muramvya yabanje guha ikiganiro abamenyesha makuru imbere yuko aja kusigurira abanywanyi biwe imigambi bafitiye muri icyo kiganiro akabanegura cyane cyane ingendo yabamwe mu bajejwe intwaro be na Seni muri kino gihe biboneka ku itariki irakorera bose akayisaba guhindura imbere yuko abarundi binjira mu biro by'amatora.
Turiko tubona umengo bimwe bimwe byakozwe biciye mu nama n'ingingo nko gushiraho abajejwe ibiro bijeje gucungera amatora niho mu byo gukurikirana ingene ibikorwa by'amaliste biriko biraba aho byinshi usanga bishika twebwe tutabizi kandi turi mu bateza gukorana na Seni na cyane cyane ugasanga n'abanyagihugu bavyumva ko kuma radio batazi neza ingene byateguwe tukaba twari twifuza yuko ico o mu gihe hari amasaha ashika 72 imbere y'amatora ko bogerageza kugikosora kugira ngo abarundi baje mu matora batahura bategera bashobore no kwakira ibiyavamwo atantambamye. Hari henshi twagiye turaca mu ntara aho dushima inyifato y'abarongozi ivyo mugabo ntivyotuma twibuyobagiza ko hari intara zimwe zimwe habaye ugufata minenegwe imyamamazo na cyane cyane ugasanga hagati y'imigambo iri kiriyamamaza canke abarongoye intwaro abarongoye ubutungane imbere n'umutekano bavyifashe mu kutariko gushikaho hariho n'abarundi bapfuye bazira imyamamazo bazira kutihanganyirana.
Kuruno munsi wa nyuma w'imyamamazo Gaston Sindimwo yari ku kibuga cha Komibunya Kabiga ahasanzwe avuka, Dieudonne Nahimana nawe yari ku kibuga cha Tampete mu gisagara cha Bujumbura mu gihe Domitien Ndayizeye wewe yari mu ntara ya Rumonge. Leo Simyenda Kumana akaba yasozereye igikorwa cyo kwiyamamaza ku munsi wa gatanu. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Desire.